alikho elishona lingenazo ezalo yamkela kenazi ezihamba phambili namuhla. Ufungiswe ngokusemthethweni umongameli wezwe. Kubanjwe elochibiyela kwaZulu Natal, kanti uvelile osola ngokudlwengula ingane. Izindaba ze-1KZN TV usifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Umongameli wezwe laseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa usenxuse bonke abantu bakuleli kuyona yonke iminxa eyahlukahlukene ukuba babambisane nohulumeni wobumbano ekusenikele lizwe phambili kungakhethekile ukuthi bangabaliphi ibala. URamaphosa usho kanjena ethula inkulumo emva kokufungiswa ethatha ihlandla lesibili kwisikhundla ke sobumongameli ezindlini zombuso Union Building ePitoli namuhla.
Umcimbi obuhanjelwe izicukuthwane ezahlukene ivele emazweni omhlaba ufungiswe ngokusemthethweni namuhla kwehlandla lesibili umengameli uCyril Ramaphosa ePitoli endlini zombuso. Emva kokufungisa kwakhe kulo mcimbi ubesetusa kumsebenzi owenziwe ikhomishana yokhetho ezimele IEC ngokusingatha ngempumelelo ukhetho. Waveza nokuthi abantu bakuleli sebekhulumile ukuthi kabafuna ukuholwa inhlakanhlaka kuhle kwendle yomthini.
The people of South Africa have voted and have made known their wishes, their concerns, and their aspirations. We accept and respect the results of the elections, and once again we say, yes, the people of South Africa have spoken, and we accept. Their will shall be done without any doubt or any question. The voters of South Africa did not give any single political party the full mandate to govern our country alone. They have directed us to work together to address their plight and realize their aspirations.
Ugcizelela ukuthi kuzimisela ukusebenza nazo zonke inhlaka ukusalela izwe phambili.
We cannot rest until the young people of our country get jobs and can see progress in their own lives. We cannot rest until criminals are off our streets and the drugs are out of our communities. Until men no longer perpetrate violence against women and children. Until those who steal from the people are held accountable.
Uphinde wanxusa ukubambisana kubantu bakuleli kungakhathalekile ukuthi bangabaluphi uhlanga ukwenza ke impilo engcono kulelizwe kuliwe ke nezinto eziphazamisa inhlalonhle yomphakathi.
These lines may have faded, but they have not disappeared. We are citizens of one country, and yet we occupy different worlds, separated by high walls and great distances. We are divided between those who have jobs and those who do not work, between those who have the means to build and enjoy a comfortable life and those who do not. And so today, my fellow South Africans, is no ordinary day. It is a moment of fundamental consequence in the life of our nation. It is a moment when we must choose to either move forward together or risk losing all we have built. In this moment, we must choose to move forward, to close the distances between South Africans and to build a more equal society, to translate the promise of our Constitution and the vision of the Freedom Charter into a reality for all. This moment requires extraordinary courage and leadership. It requires a common mission to safeguard national unity, peace, stability, inclusive economic growth, non-racialism, and non-sexism.
Emva kwalomcimbi kubese kuba nombukiso wezasemoyeni weyindiza mshini zembuthe yahlukene yezokuvikela kulelizwe. Ezindabeni ze-1 KZN TV nginguphilani kamzimbo idelelo wafakazana kwacebe khulu eRichards Bay.
Ushisa phansi umbango kumaqembu ezepolitiki ehlukene njengoba kubanjwe ukhetho lokuchibiyela kumawadi ayisithupha kumasipala wasemzumbe ogwini laseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natali. Amaqembu ezepolitiki angenelelo lokhetho lokuchibiyela kubalwa i-ANC, i-IFP, i-MK Party, i-ATM, i-NFP, i-EFF kanye namanye. Kuzokhumbuleka ukuthi lolu khetho lokuchibiyela luza emva kokwesula kwamakhansela amahlanu eqembu likakhongolose kwathi ke lesithupha laxoshwa yiqembu le-ANC.
Ubonakala ushisa phansi umbango kumaqembu ezepolitiki ahlukene njengoba kunokhetho lokuchibiyela kumasipala wasemzumbe. Kanti njengamanje eduze kwami nginaloyo wabengusomlomo kumasipala wasemzumbe owaxoshwa yiqembu le-ANC. Ngikubingelele baba Maphumulo, ngikwamukele kwiziko lezindaba ze-1KZN TV. Mhlawumbe nje umbuzo wami engaqala ngikubuze wona, uzizwa kanjani mhlawumbe ngalolu khetho lokuchibiyela olubanjiwe la kumasipala wasemzumbe?
Enye yamawadi le ekhontestwayo kakhulu, well-ke ngukhandidate wayo. Umkhonto wesizwe-ke la ulolwe kakhulu, uzogwaza nala futhi. Uzogwaza nala kule wadi. Masithi uzogwaza shuthi sicala ukuthi uzowina. Then bese sikwazi ukuthi-ke siguqule iy'mpilo zabantu bala e-ward 11.
Mhlawumbe baba uMashimane, umasipala wasemzumbe usebenzile khona, uyazazi iy'nselelo ababhekene nazo. Mhlawumbe uma ningena ni-MK Party, kungabe lezi iy'nselelo ey'shaye lo masipala wasemzumbe to a point okuthi kuzokwasula namanye amakhansela amahlanu. Ungabe uma ningena ni-MK Party, izinto ey'fana nalezo sizolubona mhlawumbe ukubambisana nozinzo kumasipala?
Masikhuluma iqiniso, iy'nselelo ezikhona ukuthi njengomkhonto wesizwe siyobhekana nazo ngqo, ngoba siyazazi. Siyazazi ukuthi siyishiye kume kuphi. Masikhuluma nje kuyimanje, ikhawunsela ayikazi izihlale, lokhu iyagcina ihlaliswa yimi kusawumina usomlomo. Ayikazi iphinde ihlale, sizobuya siphinde futhi, izobe seyiphinde iyahlala-ke futhi. Then-ke bese sibhekana nazo. Sesikwazi-ke manje ukuthi sibhekane nazo, sengingasekho umuntu ozolokhu esikhuza ethi inhlangano ithi yona manje ethi asenze into ey'bheke eceleni.
Njengamanje sinosihlalo weqembu le-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natali, sikubingelele baba uMthombeni, sikwamukele kwizindaba ze-1KZN TV. Mhlampe njengoba kunokhetho lokuchibiyela osukwini nanamhlanje kumasipala wasemzumbe, kuzokhumbuleka ukuthi ube umasipala ongenalo uzinzo. Ukuqala nje mhlampe sibheke ukuthi manibuka niyiqembu le-ANC, ungabe yini edala ukuthi lo masipala ungabi nalo uzinzo nokubekezelelana?
Sibonga kakhulu Mandosa, sibingelele nakubalaleli bakho ekhaya. Ngicabanga ukuthi ukhongolose unikezwe imandate yokubusa la ngamawadi awu-15, awadi awu-20. It tells you ukuthi inhlangano beyithathwa serious abantu. And kwasekhethwa ubaba uNyusa, waba umeya, kwakhetha usekela nosomlomo bonke bakakhongolose. Kodwa uzokhumbula ukuthi-ke kube khona inhlese phakathi nendawo abantu abangaziphathi kahle. Ukhongolose ngenxa yokuthi uyinhlangano ebuswa ngokomthetho walandela i-constitution yawo, wabheka cishe kugcine kufike egcineni le kufanele khona cha sebeya expelwa.
Mhlawumbe moving forward, mhlawumbe into enishaye ekuqaleni ungabe manje nizokwenza mhlawumbe isiqiniseko sokuthi ayinishayi, mhlawumbe ikhona mhlawumbe iy'nhlelo ey'fana nalezi nithi uma nihlala phansi nibhunga nithi lokhu kushayile, kodwa manje moving forward lokhu ngeke kusashaye.
Bakhona-ke abantu othola ukuthi bangene ngohlelo lokuthi kuye ku-community meeting, othola ukuthi abakaze baba ama-members kakhongolose, ngoba ukhongolose wemvulelekile evula idemokhrasi. Uthole sofike simthathe umuntu ekhathi singakamdebrief okwanele, babe bekhona bamshelayo eceleni engakayifundi inkolo nangendlela ukhongolose ekuphilwa ngayo. Sicabanga ukuthi sekuthatha isikhathi. Ngenhlanhla-ke abantu-ke sikwazile manje ukuthi bahlonze abantu abaziyo abake baba amakhansela abanye bawo, nabantu abafamilia, ngoba ungathola ukuthi abanye bawonobhala emabrantshini. Loko kukutshela ukuthi at least ngono bayalazi usikompilo, noma ngabe kukhona iy'khala abanazo bazokhala ekhaya. Kakhongolose mekuyiwa nje emkhandlweni, kuyiwa ephalamente, sivota ngendlela ukuthi ithini i-whippery, ithini i-caucus ka-ANC.
kungabe iqembu le-EFF li-confident kangakanani ekutheni kulama ward ayisithupha kukhona mhlawumbe iward elingase nimuke nayo.
Ngibingelele emsakazi, ngibingelele nababukele emakhaya. No, njengeqembu le-EFF uya confident ukuthi out of 6 wards lawe akontestwayo EFF sinethemba ukuthi some of the wards sizowathatha ngenxa yama candidates ethu kwaziwe emphakathini negalela abanalo emphakathini kusiza umphakathi.
Njengo IFP skempini okwadliwa isikhonyane sizimisele kubuye njako njalo. Ukuba okusuka amakhansela kusho ukuthi amakhansela engasafuni ukuba ANC kusho nomphakathi futhi awusafuni iqembu elibusayo njengathi kuwona eliphethe umkhandlu okuba ngokusobala bafuna ushintsha abantu futhi masikhuluma nabo kwesivezela ngokusobala ukuthi abantu bafuna ushintsho kwa noma mawuhamba izikhungo yabona ukuthi abantu IFPSF gain momentum in all these wards akukho la ayibona khona ukuthi ihambela ngemuva ngokwethu simisele kwawina wonke amawadi sinjengo IFP besithatha umkhandlu sineza abantu intuthuko.
Okhulumela ikhomishana yengamelo ukhetho kwisifundazwe kwaZulu Natali uthi bengu-IC bebekulungela ukubamba izinketho zokuchibiyela eziqhubekayo kwizifundo ezahlukene kulesifundazwe kwaZulu Natali kanti ubeseveza ukuthi izikhungo eziningi zivule ngesikhathi.
All voting stations opened on time and all our staff was on time. This we were able to pick up from the reports drawn from the VMDs that are operational in all our voting stations, which we use to open and close voting stations, to mark staff attendance, to run a live voters roll at the voting stations, as well as to track the movement of ballot papers. So far, everything is going as planned. Voting stations open at 10 and they will close at 9 p.m. today, but we will be able to administer any voter that will already be in the queues at 9 p.m. if there are any. We will count at the voting stations and produce a result slip in duplicate.
Ushaya isikhathi sokuthi siye emoyeni imphumela yokhetho lokuchibiyela eqhubekayo ngaphansi kwamasipala uMzumbe nakwezinye izifunda ingakaphumi. Lombiko benwethulelo zamando sicele kwezindaba ze-1KZN TV ngiseMzumbe.
Ake sihlabene nali ikhefu izindaba ziphelile ziyaqhubeka. Asibingele lesiphinde sikwamukele ngokuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Ufungisiwe ngokusemthethweni umongameli wezwe kuba nje elokuchibiyela kwaZulu Natal kanti uvelile osola ngokudlwengula ingane. Uvele kafishane inkantolo kamantsha seGingindlovu wesilisa womdabu waseNdiya osola ngokunukubeza ngokocansi umfundi iminyaka emihlanu ubudala nokuyisigameko ke ukubikwa ukuthi senzeke emasontweni amabili edlule. Umsolwa ke kuvele ukuthi unesitolo ngaphakathi esikoleni iMatikulu Primary kanti kumfundi wamdlengulela izindlini zangasese. Umphakathi wakule ndawo ububhikisha ngaphandle kwenkantolo uthi ufisa umsolwa angayitholi ibheyili ngoba uyingozi emphakathini.
Umphakathi waseGingindlovu buphume ngobuningi bawo ukuzokweseka umndeni wentombazanyane neminyaka emihlanu yaseGingindlovu okubeka ukuthi ke yanokubezwa ngokocansi umlisa omdabu waseNdiya ezidlini zangasese esikoleni. Lo mfundo ofunda inkulisa engaphakathi esikoleni samabanga phansi iMatikulu eGingindlovu ngaseShowe. Umphakathi ke wakule ndawo uthi ufisa ukuba ke umsolwa angayitholi ibheyili kulandeleka ukuboshwa kwakhe.
Njengoba siphume ubuningi bethu soqinisekisa ukuthi okokuqala umsolwa akayitholi ibheyili, okwesibili ubulungiswa ekugcineni kuyenzeka. Uzokhumbula ukuthi ke njengoba abantwana bethu befunda le kude esikufunayo ukuthi ekugcineni bebuye ne-quality education. So njengoba sebethola ukuhlukumezeka la abakhona kumele sikuthathele phezulu lokho. Esifuna kwenzeke namhlanje ukuthi umsolwa engayisoli ibheyili. Sifuna futhi lolu daba lilandelwe ngokushesha. Sokhumbula ukuthi konke ubufazi bukhona, there is no more further investigation. So esikudingayo namhlanje ukuthi umsolwa engayitholi ibheyili, qhubeka udaba liye phambili, meliqhubeka liye phambili. Siphinde senze show ukuthi ekugcineni uyaboshwa futhi isigwebo sakhe kuyisigwebo esimfanele.
Mina nje okokuqala nje ngifisa umsolwa angayitholi ibheyili. One, njengoba ekwazi ukuhlukumeza ingane ena 5 years. Asazi ukuthi zingaki ezihlukumeza ithula ngoba kube abazali balengane abanaki kuwabazali abanganaki bebengeke bebone ukuthi konke yenzakalile. Okungenzeka ukuthi ikhona ezinye ingane ekwenzakalile lesi sigameko kuzona abazali bazo abanganaki. Ngoba ngisho ukuyithinta ingane kuye esinye isimo leso ngisho ungenzanga lutho olutheni kodwa ukuyithinta nje ingane zincane kabi lezi ingane so nje kubhlungu mina nje angisivumele isimo sathi nje umsolwa angangayitholi ibail.
Omunye kongumzali onomntwana ofunda kuso lesi sikole uthi kuziswa abantwana babo bengaphephile njengoba lesi sigameko senzeke emagcikeni esikole.
Ngizizwa nje ngimsorry kakhulu cause uma sisa ingane esikoleni so sicabanga ukuthi zivikelekile cause othisha sibathatha njengabazali ukuthi uma ingane zesesikoleni zisuke zizogadeka njengoba sifana noma zisemakhaya. So uma kwenzeka isimo esikanjena nje ngizizwa nginokwesaba kakhulu nje ngoba manje ingane akusakhethile noma umfana noma intombazane ukuhlukumezeka seyihlukumezeka yonke igender yonke akusakhethile. So nje kubuhlungu kakhulu kuyangicasula nje futhi cause nanokuthi kwenzeke kumuntu ongaphakathi esikoleni and othisha bengasi-informi singabazali bengasho lutho nje kube ngathi akwenzakalanga lutho. Manje asazi noma bona mhlampe bayayivumela into eyenzakalile noma kwenzakalani ngoba kuke kwaba ne-meeting esikoleni sesenzekile isigameko and abanga inform abazali ukuthi kunento ekanjena eyenzekile sesiyithola kuma-social network akumnandi lokho.
Lesi senzo sigxeke kakhulu kwezinhlaka ezahlukene ezisebenzela umphakathi.
Asifisi ukuba la macala kube amacala avamisayo noma andayo. Siyasigxeka kakhulu lesi simo futhi ke asisigxeki ngoba nakho senzeke kuhlanga oluthile. Siyafisa ukuthi ubuhlanga nani kungangeni kulolu daba kodwa kuphela kungene nje ukuthi ubugebengu lobu obenziwa yinoma ubani esingabufuni nesilwisanayo nabo noma ingabe benziwe ubani.
Lesigezi indaba zo-1 KZN TV ngikusamukelisiwe Ngqulunga kusegenge Ndlovu.
Onogada besibhedlela iRK Khan eThekwini abangaphansi kwenkampani Kelvin and Family Security bafuna ke izimpendulo ngokumiswa kwabo emsebenzini njengoba sekuphele icishe izinsuku ezingamashumi amabili beqinqa ngaphandle kwalesibhedlela. Laba ke batshela iziko lezindaba ukuthi umqashi akabanga neqiniso njengoba eqashe abantu abasha bebekhona.
Bafuna izimpendulo abasebenzi abangonogada esibhedlela iRK Khan eThekwini kulandela ukumiswa kwabo ngendlela engabagculisi. Bekhuluma neziko leyindaba baveze ukuthi inkinga iqale ngesikhathi inkampani ithola incwadi yokuphela kwenkontilaka kepha yebuye yathola ukuvuselelwa.
Then uKelvin wasicela ukuthi ucela ngoba sizobantu abaqala kabusha manje noKelvin usacela ukuthi size ema-officeini sonke nama-CV wethu yonke into yethu sizoqalani sonke kabusha. Ihambi team yokuqala yayi-off ye-officeini it was the 31st of May ifike ibhale i-test iphase uma isiqeda ukubhala i-test uthi wayibuya izoqala ngakusasa umsebenzi ngeyi-1 ngeyi-1 kusuke i-team eyayi-off kanye ne-team eyayizongena ebusuku bahambe bonke bayobhala i-test ngesikhathi bebhala i-test thina ngeyi-1 siyasebenza ne-team eyayisibhalile yaphasa. Basebenza uma sekushaya o-3-4 bese siyatshelwa ukuthi sicela ukuthi singabuyi kusasa ngoba kukhona abantu abasha abazofika bezosebenza. Ngalowo mzuzu sitshelwa la thina esasike sayithina esibhedlela bayatshelwa nalabo abalapha e-office ukuthi njengoba senibhalile sizonifonela nizwe ama-results ento eseniyibhalile. So that-ke sathi sisahleli-ke sisamangele kwangena amakhumbi elethi istaff esisho siqashe uKelvin kusho menza ukuthi uKelvin uqashwe sikhona esesiqashile ngomhlaka-1 sasebenza okusho ukuthi uKelvin ubesiyuza or ubesenzani ngomhlaka-1 kodwa kahle into esiyicelayo ukuthi uKelvin eze ezositshela ukuthi i-contract yethu naye im kanjani.
Laba basebenzi babhikisha nje kuzokhumuleka ukuthi ngunyaka wedlule babamba ukukhukhulela ngoqo wombhikisho ey'bhedlela ey'ntathu nalapho-ke babekhala ngokuxhashazwa yinkampani ababengaphansi kwayo imafoko nokwaholela-ke ekutheni imiswe inkontileka yayo kwaqasha-ke yona lena. Abasebenzi bathi-ke njengoba bemisiwe kabazi-ke noma bazohola ngakho bakhathazekile ngey'dingo ey'fana nezikweletu nokunye. Ilungu lomndeni womunye wabamisiwe litshela iziko leyindaba ukuthi-ke seligqiqa odokotela ngenxa yengcindezi.
And at the moment we're just looking for the doctors now and it's very distressed and the doctor told that because he's working for Kelvin Security for so long and he's a very good worker and now we want to know what's going on with this company. If something has to happen to my husband, I am not leaving this company alone. I am going to sue this company if anything happens to my husband, Ravi. And I need this job and you must tell us what's going really on because he's the only sole supporter at home and it's just me and him and we've got nobody to look after us and we want to know what's going on with this place. Because why they must take them out with the same company, but why they must be new workers and put the old workers out? It's the same company, there's no change. Then why is this company, it got these old workers outside? And we want to know that why.
A statement in the same company is one of the easy ones. Iqinisekisile ukuthi-ke abasebenzi babikelwa konke futhi konke ke kwenziwa ngendlela. Abasebenzi bathi-ke bafuna usizo.
Futhi uyabheka 29 besifoda thina siswami. Sifotile futhi lokho angempela ngoba siyitshela ukuthi kuzokwenzeka ushintsho. Kodwa yabo bekudlula u-one day uvotile, mhla ka-one uphelelwa umsebenzi. Ucabanga ukuthi lokho kade sikuvotela akukho. Cause into esiyivotelayo ngicathi noma kuthiwa uvotelela iphi iqembu akubalulekile okweqembu, but i-job security yona into yokuqala kade bekwe uhulumeni wethu nanoma umuphi bonke kade besho into efanayo ngokufanayo. Kodwa ubuthi uyabheka mhla ka-one uzophelelwa umsebenzi. Ngizothanda ukuthi uhulumeni okhona njengamanje eze kuthini asikhombise ukuthi le misebenzi le kade ekhuluma ngayo kade esho imisebenzi lapho uzokhipha khona omunye umuntu ufake omunye umuntu, noma kade ekhuluma ngokuthi yena uzokhanda imisebenzi phezu kwale khona ukuze abantu bathole imisebenzi.
Ey'ndabeni ze-One KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu ngiseThekwini.
Izinhlaka eziningi esifundazweni KwaZulu-Natali seziphawulile ngokuqokwa kwekhabhinethi elisha. Kanjalo-ke nezinyunyana zothisha ziphawulile ngokuqokwa kukaSipho Hlumuka njengozoba-ke ngungqongqoshe wezemfundo. I-National Teachers Union okuyinathu ngamafuphi ithi yaqonda ukuthi uHlumuka usuka kukhongolose futhi kunenyunyana abadlelana nayo, kepha-ke bayafisa angakusebenzisi lokho.
Emva kokwethulwa kwekhabhinethi elisha esifundazweni KwaZulu-Natali lithulwa yilowo onguNdunankulu omusha walesifundazwe uThami Ntuli, kube nokuhlukana ngokwembono kubantu bakulesifundazwe. USibusiso Malinga, ongumengameli wenyunyana yothisha inathu, uthi bayakwemukela ukuqokwa kwaSipho Hlomuka njengongqongqoshe wezemfundo kulesifundazwe futhi bazimisele ukumeseka futhi ukuze basebenzisane ngokuthula naye ukuze kwazi ukulungiswa izinkinga ezibhekene nothisha.
Siyakwemukela ukuthi kuqokwe uBaba Hlomuka njengo MEC we-education. Thina-ke asimbheki ukuthi uphuma kuliphi iqembu lezombusazwe. Sithi ipolitiki ayisale kuma-politicians. Okwethu ukuthi oseqokiwe simsupporte. Uma-ke simsupporta, simsupporta ngoba sifisa ukusebenzisana naye ukuze silungise ezemfundo KwaZulu-Natal. Siyazi-ke uBaba Hlomuka ukuthi useke waphatha eminye iminyango ngaphambilini. Siyazi ukuthi akakazi abe uthisha. Akusho lutho-ke kuthina ukuthi akazi abe uthisha ngoba amaphepha awasho ukuthi uzokhalipha. Baningi ababekhona o-MEC othola ukuthi bake bawothisha kodwa they couldn't believe deliver. Ngakho-ke yena simemukela njengomuntu nje obekiwe simhlonipha kakhulu.
Inathu ithi ekufisayo ukuthi abhekelele othisha baka-Grade R nagcina bengazange balithole usizo okanye ukubhekeleleka kungqongqosho bengaphambilini. Umbali Fraser,
engikhala ngako kakhulu esengenile eminyangweni beno-premier abasize basibhekelele othisha baka-Grade R. I-issue le esayireyiza kwi-administration edlule ongazange kwenzeke esikhumbulayo ukuthi umama uFraser wathembisa ukuthi uzoconvert abawu-500 abenze babe permanent into engazange yenzeke.
Umalinga uthi baqonda ukuthi uHlomuka usuke eqenjile zepolitiki ukhongolose futhi kunenyunyana yothisha abadlelana nayo bafuna ngakusebenzisi lokho ngoba kungadala izinkinga kulesifundazwe njengaphambilini.
Bese siba-ke ney'celo ey'bheke kuye ngqo. Siyamazi uphuma eqenjini le-African National Congress. Siyazi ukuthi kunenyunyana yothisha abadlelana nayo. Siyakufisa-ke ukuthi angakusebenzisi lokho ukuthi ubona njenge-African National Congress bazwelana nenyunyana ethile yothisha. Ngoba yiko okudale ngaphambilini sibe nenkinga ikakhulukazi KwaZulu-Natal.
Emavikini eyedlule bekunenqwaba yothisha bebeqhinqa emasangweni ezemfundo esifundazweni Sonkana bekhala ngamathuba omsebenzi. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikwa uThabo Maphumulo eMpangeni.
Ake siphinde futhi isigunyamathe, siyabuya nezinye. Sasho sangena sakulukutela asikubingelele siphinde futhi sikwamukele mosanda kusijoyina nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namuhla. Ufungisiwe ngokusemthethweni umongameli wezwe. Kubanjwe elokuchibiyela kwaZulu Natal. Kanti uvelile osola ngokudlwengula ingane. Ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18 rand maliqhathaniswa ne-dola lasemelika libe u-19 rand 34 cent maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Liphinde libe u-22 rand 90 cent maliqhathaniswa no-pond wase-Britane. Igolide ke lona lingu-$2,328.93 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe. Ube u-$85.33 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi igama lakhe lilokhu limataniswe njalo ne-Kaizer Chiefs kusukela nyakenye uNasreddine Nabi waseTunisia. Ubhoboke okokuqala ngezingxoxo athe ziyaqhubeka phakathi kwakhe naleli qembu laseNeturena, kodwa wakucacisa ukuthi akulona lodwa likhombisa intshisekelo ngaye. Kusukela ke kusongwe enye yamasizini e-DSTV Premiership, iChiefs efuna ukusheshe ikhohlwe ngayo ngenxa ke yodaka elishaye kuyona iqede ngaphandle kwendawo ke-top 8. Igama ke likaNabi lilokhu lisematheni kuleli. Ngokwekhasi le-X Libyan Sport okuyiwebsayithi egxile kakhulu ke kunobhutshuzwayo wasemazweni asenhla ne-Afrika, lo mqeqeshi kusendleleni ebheke kwi-DSTV Premiership ngesizini ezayo uma ke kungeke kushintshe lutho isigubhukane. Futhi kuseyazisile i-AS Fire yaseMorocco ukuthi uyayishiya ekupheleni kwesizini kulandela-ke ukuvumelane kwakhe nezinkunzi zaseNeturena eNingizimu Afrika, i-Kaizer Chiefs. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ziyaguqa-ke besikuphathele zona namhlanje, sihlangabeze kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile